I dig out to my energy. Just to man me no lazy. When it's quality again. Mashashangende Irai makufa mkafu Musa kwate wakapera pana postabu. Peter Crossy na posteta. Wawe wiwo Wawa huyu nde wedu. Wawa huyu nde wedu.
Nyarama mseni Nyabale mikroni ye mseni.